Brother and sister. In his abari,
Mwenye kupatia chakula maskani yako, utamfungulia milango ya mbingu. Hata maalama ya vidole ilipotea.